icyo cyo twabikoze mu ntara munani twashikiye abantu bashika amajana munani na mirongo itanu na batatu urumva si bake kandi twakoresheje uko no mu bindi bihugu babikoresha kuko n'igikorwa cyakoreshejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara ku isi bayifatanyije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kizarahonyangana sida rero twashikiye abantu benshi kandi barimwo imice yose abafasoni abatama abatamakazi hama twashikiye mbere n'abandi basanzwe bitaho abo bantu nyine hari muri bya bigo by'abantu bahumuye hari abakora mu bushikiranganji bw'ugufatana mu nda hari mu baganga basanzwe bavura izo ndwara z'abahumure urumva twashikiye abantu benshi icyo kigwa cyatwetse ibintu bitari bike mu bijyanye y'imibereho ya minsi yose y'abantu bahumuye bakagera mu za bukuru ni ukuvuga n'abantu bafite imyaka irenga mirongo itandatu no kurenga icya mbere cyo twasanze ni uko abo bantu uko imyaka igenda niho bagenda baba benshi si mu Burundi gusa mu bihugu byose bagenda baba benshi imyaka y'ukubaho yagiye iriyongera nko mu kigwa cyabaye mu bintu 2010 berekana ko imyaka y'ukubaho ku Murundi ari 56 ariko mu 2016 basanze iyo myaka abarundi babaho muri rusange yari yongeye gushika ku myaka 58 byumvikana ko rero abantu bagenda baja mu zabukuru abantu bakuze bagenda baba benshi no ngaho iwacu rero twasanze abo bantu mu kuri ibijyanye n'imibereho yabo amagara yabo si bishemeye gose ntibishemeye kubera yuko ntabwo hari bwabe nubwo mbere ko ari nk'ikigwa cya mbere cyabaye ngaho kugira ngo tubabone uko abo bantu babayeho ntabwo rero hari bwaboneke intumbero nziza ngo igihugu gifate cyangwa ibihugu bifate intumbero yo kubitaho bimwe bigaragara twarasanze bafise indwara zitari nke bafise indwara zijyanye no kwiyunguruza cyangwa guhaguruka kugendagenda ibintu by'imitsi yabo bimaze kukongatara gatoya mbere twasanze abatari bake bibagora no kugenda ku rugendo rungana ikilometero hanyuma dusanga bafise ingorane nyinshi zijyanye no kutabona bijyanye n'ubusaza ku buryo twasanze abashika barenga 70% batabona neza dusanga abari munsi bashika 19% nibo bonyine bafise amarori abafasha kubona dusanga abashika 40% batacumva neza dusanga abashika 80% baravuga yuko bibagora kubaho bisanzwe kuronka utuntu twa nkenerwa twa minsi yose ni ukuvuga ibyo bafungura ibyo bambara aho barara no kuja kwivuza turasanga abashika 80% bavuga yuko kwivuza bibagora uretse ko bibagora gushika ku mavuriro ko nababwiye ko abashobora kugenda kilometero ni bake uretse ko bibagora gushika ku mavuriro n'abashitseho n'abushikaho biragora kuronka uburyo bwo kwivuza kuko izo ndwara barwara bariko baragira mu zabukuru ni indwara nk'uko mumaze kubyumva ni indwara twavuga ko ari nka ngendanwa muragendana umaze kurwara diyabete umaze kurwara indwara z'umutima umaze kurwara indwara zo mu mutwe muragendana izo ndwara rero zirazimbye ziragoye zisaba kugendayo kenshi kwa muganga zisaba gufata imiti minsi yose udasiba na rimwe simarayo urwara ugakira rero bibasaba uburyo bwinshi bisaba amahera menshi ntayo bafise numva n'abashyize kwa muganga baraheza bakabura uburyo bwo kugura iyo miti leta y'u Burundi mwarabyumvise mu migambi bashyira imbere baramaze kwemera yuko bagiye kwitaho amagara y'abo bantu bageze mu zabukuru ariko ibyo bimaze byo bamaze gushika ko nuko bariko baragerageza gutegura ingene abageze mu zabukuru bagiye muri retraite bari barakoreye leta ko leta yoheza ikazobavuza ku buntu ariko icyimviyo twari twifuza nuko nabo nyene bifuza twari twagize icyo kigwa mugabo kandi nabo nyene twagize ku kigwa bene abo nyene bageze mu zabukuru barifuza ko busi kuvugwa ku buntu ko nabo nyene nabana b'igihugu kandi barakoreye igihugu ega nuwari imyika wakayishora akagura agatera igitoha gishora ashaka gashora impene yiwe cyangwa ingoko ku isoko agatanga ikori nuwakore wacibarabara ari mu buhongo ari genda igashika hariya cyangwa hariya nawe nyene yarakoze yakoreye leta bifuza rero ko nabo nyene leta yozogera ikazobiyumvira ikabavuza bose icyo nico cyokogwa mugabo imbere y'uko icyo kinakogwa cyo kuvura gusa no kuvura gusa ariko hari ibindi byinshi byokogwa hagategurwa amategeko abakingira kuko n'abantu bageze mu zabukuru n'abantu badafise ingufu turatwumva mu maradiyo mwebwe muri mu gukora kubivuga ko hariho ubwicanyi cyangwa ibintu amatate afatiye ku matongo bireze gose rero hoba ho novuga nka politike nyamukuru ifata bose ikabakingira kuko n'abantu bo gukingirwa kandi bakingiye ubukingiye umuryango ubukingiye naho baba rero twibaza yuko hobaho politike umugambi mukuru uba ubitaho gusumba abari mu bisagara bakarondera ahantu bashobora kwinonora imitsi abantu bari mu mavuriro bakaronderaho ibintu bijyanye no kwiba bagororera imitsi ku bwanjye icyo mbona ni uko abageze mu zabukuru bari mu kazi ka leta ubwa mbere hoho abari mu kazi ka leta rega nkuko nababwiye ni bake cyane mu abo bantu twa muri rusange abakorera leta ntibashika ni nk'ibice bitandatu ku ijana iyo politike tuvuga ni ya bose ariko ngarutse kwabo bakeya n'ahari bakeya basanzwe bakora mu buzi bwa leta cyangwa mu bundi buzi icyiyumviro cyacu kandi cyanavuye no muri bo ni uko bo badugiza gato imyaka yo kuja mu karuhuko kugira ngo babandanye baterera kuko barafise ibintu byinshi bazi kandi baba bagishoboye ku myaka 60 hanyuma abakiri bato nabo nkuko babivuze abakiri bato bashaka afise ingufu bashobora no gukreya ubuzi bashobora no gushyiraho imigambi yo kwiteza imbere si ngombwa ngo barahanga amaso leta kandi abo batama bamaze kuja mu karuhuko ega bica bijya kuga babana batoya babatoya nabo nibo bashaka kuba bashaka kuba twe kaba bashaka baremera rero mbona yuko abakiri bato bogerageza bakagwiza ubuzi hirya no hino mugabo abari mu kazi nabo bakabareka bakabandanya bari ku kazi ubwo niho wumva ko hajya insinzi ko murabona murahura n'abantu bagiye muri mu karuhuko ni kuri baca bamererwa nabi rwose ntibaronka uburyo bwo kwivuza ntibaronka uburyo n'abafise amafaranga bakoreye leta uravye n'umunsi ukaja kuraba umuti wa diyabete ku kwezi ugura ngahe uravye umuti uretse umuti kuja kwa muganga muja muri laboratoire aho ntuzize ko diyabete ntuzize ko indwara z'umuvuduko w'amaraso aho ntuzize ko amagute zimwe zifatira mu mavi n'ahandi ni ukuvuga bisaba amahera menshi cyane ajya amahera babahaye retraite aca bakira amahera na gatoya ni amahera make gusa.